why am I here today?
Ivakashe le miti mimbiri.
Iye ka manani asnat.
Na laya ka unwanyana muti inga ya kona kuna television. Mara ti television leti ya ta vona because vona isisiwana va kote ku afford that DSTV. Ati vona kale kahle. So masivona I blur TV ya kona I blur such that kuri sometimes it's difficult. I think na matihlo a vona a vava loko va watch that television. Hi vulavula hi project vari I digital terrestrial television. Swi vula ku ri leswaku mi muka from analog television. Leswi mi swi vonaku loko mi vona TV ya n'wina na swilo leswi ya swi endla ku ri a swi vonaka le kahle. Ni nyika example ka manani asnat ku ri loko hi muka hi ya ka digital swi vula ku ri mi fanele ku mi ta vona TV ya clear quality picture.
What we are trying to say is that we are a government that cares. Hence to us we are saying having access to information is a constitutional right. You can see since 22 years there are still people who don't have access to broadcasting. So with this one I think it's a good initiative to say that this woman should be like any other South African to have access to information. She'll be able to see what's happening in the country. She'll be able to participate in a way by seeing what it also connects her with the world.
Hi lava ku vona xichangana xi vulavuliwa ngopfu a thelevixini. So hi swona swi ta ku na digital migration na la ku ri na lava ya va nga vatsoniwa na vona va ta kota ku va na chance xa vona. Hi ku tirhisa this program ya digital ya vuhaxi hi lava switori swa vona lala kamakuleke swa ku ri swi kota swi ku vulavula hi kota ku vona ku ri vanhu va makuleke culture ya vona hi leyi va huma kwini. So hi lava swilo swo fana na sweswo such that ni lava ku encourage vanhu lavantshwa lava ku ri va fanele ku sweswi va sungula ku teka ti-career ta TV production, radio production, va ta endla ti-story, va n'wi tsala ti-documentary, va tsala hi vona vanhu. Hi karhele hi ku vona The Bold and Beautiful a thelevixinini. Hi lava ku vona switori swa vaakatiko va lava.